Hei nōrei tīwi, te taumā heke heke I rānana, ka whai tohu toa kotahi ia, e rua I riro I āia I Rio. I te ahua nei, e aro ana a Lisa Carrington, kia nanao I ngā tohu toa e toru, ki te taumā heke heke ka tū ki Tōkio. Kua tīmata tonu atu te tau a whakataetae hoi waka ki roto o Urupi, kua roa a Carrington e hoi a takitahi ana, engari ināianei kua whai hoa.
Is a beginning of like a four-year cycle leading into Tokyo, and it's important to try new things. I guess I've said this multiple times, but what motivated me for Rio is not really going to be the same thing that motivates me for Tokyo. So by being a part of a bigger team is fantastic. Being able to share my experiences and also get a lot of value from those other team members, I think it's a really important thing for our sport.
Kei roto a Carrington I te kapa takiwha e haere atu nei ki te whenua o Pāniora mō te whakataetae hoi hukere o te ao hei te mutunga o tēnei marama.